Abahlengazi neyisebenzi yesibhedlela iEddington eThekwini badube umsebenzi bangenela isiteleka bekhala ngamakheshi abathi kwayishumi kulesi sibhedlela lilodwa kuphela elisebenzayo. Nanku umbiko noVusi Khumalo.
Yebo kunjalo abasebenzi abaningi lapha esibhedlela eEddington babeke phansi amathuluzi bakhala ngamalift okuwona bathi akasebenzi kuwo wonke amalift ayishumi bathi kene awunani noma eshagalolunye awasebenzi kusebenza eyodwa kuphela ngaphambilini okuyiyona lift eyifaka phakathi imfucuza njengamanje sekuyaphoqeleka ukuthi wonke umuntu ukuhlanganisa neyidumbu ezisuka emushwari khona lapha esibhedlele kanjalo futhi neziguli ze-COVID-19 nemfucuza konke sekufakwe eliftini eyodwa. So abasebenzi balapha ikakhulukazi beholwa inyunyani iDenosa i-PSA kanjalo nenehawu babeke phansi amathuluzi bathi cha sekwanele manje abasakwazi ukuthi basebenzise ilift eyodwa kuyona esifaka wonke umuntu phakathi bathi ke nebafuna ke i-management yalapha ukuthi isule ezikhundleni zayo kanjalo nongqongqosha angenelele onomagogo simelane ngaphambilini ke oke washi izathu sokuthi mhlamba ukungasebenzi kwama-lift ukuthi ke ama-lift alapha eEddington ngenxa yokuthi lesibhedlele singasolwandle so kukhona i-rasta ama-lift alapha so kodwa lokuchithwa izinyunyana odenoso nenehawu ne-PSA bathi leso akusona isizathu esiqinile esibambekayo singenza ukuthi ama-lift angasebenzi. Kuphela nje bona bafuna ukuthi i-management isuke kodwa bathi namhlanje bazobuyela kuphela uma iy'ngxoxo ey'khona la ngaphakathi ziqhubeka kahle. Kodwa kwamanje wonke umuntu bahlezi la ngaphandle. Ngizocela ukhamera person wethu mnumzane nathi Mzimela aphele nje nibone kafushane ukuthi isimo sinjani. Abasebenzi bayihlaleli ngaphandle bakhathwa amaphoyisa akaMetro lapha eThekwini, abanye bayihlale nje bayixoxela iy'ndaba zabo ngaphandle. Iy'guli-ke zihlukumeze kakhulu ngoba ezinye ziphoqelekile ukuthi zibuyele emumva ziyofuna usizo lwezempilo kwezinye iy'ndawo ngoba lapha esibhedlele zincane kakhulu ey'ngenayo. Ngosuku kungena engaphezulu kwey'nkulungwane lapha eEddington. Sibuyele kuthini istudio, siyabonga.